Breaking news! The police finally released the identity of the multiple bank heist infamous couple as they are still at large. A reward will be granted to anyone with information that may lead to their capture. This story has made headlines worldwide, and the couple is even being nicknamed Bonnie and Clyde all over social media. And next on the countdown at number one, Cassa and his brand new hit single, Mukobwajana.
Hear this.
Pastor P, respect man.
Seko nziza, seko yawe andajija majoro. Seko nziza, yeah. Micho mnyiza, wanduti abakoka burungano. Micho mnyiza, yeah. Data na mama, barabizi kwari wowe na isemo. Tuzerekezi wanyu, turagiye nyambo na bihogo. Imiryango izasabana tuhamirize bitinde. Birangire dutambukanye mu marembo kwabaye umwe. Mugore wanjye, Mukobwajana. Sheri wanjye, mwamikazi my lady. Kibondo cyanjye, masoye nyana. Baby, baby, jenawe turavera nye sheri. Hey, mwiyumva mo baby, aho ndi hose ubundi mo baby. Yeah, onchanje mo baby.
Hey baby, onchanje mo.
Mumutima ni wowe kusa, mundoto zanje nujiru kusa. Uramumuriza.
Hey baby, uramumuriza.
Ibyo kwa sezera nye, tubigiri mamo. Tubigiri mamo. Nyuze mubi shuko ni bikera gizo.
Bikera gizo.
Kime matwa magamba senya dutsimbara.
Dutsimbara ne.
None nana chimge jana tu nyeganyesa.
Nyeganyesa.
Mukore wanje.
Mukore wanje. Mukobwajana. Sheri wanje.
Sheri wanje.
Mami kazi malenge. Kibondo chanje. Baby, na we turavera nye sheri. Kazi malady, kibondo chanje,
kibondo chanje,
masoye nyana, baby baby, genawe turavera nye sheri, mukore wanje,
mukore wanje,
Mukobwajana,
Mukobwajana,
sheri wanje,
sheri wanje,
mami kazi malady, kibondo chanje, masoye nyana.
Mukobwajana,
sheri wanje,
mukobwajana,
sheri wanje,
mukobwajana,
sheri wanje,